Oh, my God. tunse o mai kano ya dame ku
ya ra tunse o mai kano ya dame
Allah saka o shablo ka san baba
amin amin
Thank you. Ajiya na mahu babban sirri ce Yeah.